wafika kulevel 7 kujuliwe lapha umuntu owafika kulevel 7 uJesu owafika phela kwamanje. Alright, njengoba ngizokhuluma ngendaba kamasikandi namhlanje angigcinile ngayo njengoba ngiphathe kamasikandi ngomgqibelo ngizobe ngikhuluma indaba yokufetshelwa umfazi noma ukufetshelwa ingodosi noma ukufetshelwa intombi. Ngizobe ngikhuluma ngomgqibelo indaba zokufetshelwa ngoba ngisho ngasa kanjani indoda kodwa bayakufebela langaphandle. Uyafetshelwa nje, uyabo, twala futhi umehluko ukuthi ufetshelwa sewubonile noma ufetshelwa awubonile kodwa kuyafetshelwa nje. Mina ke ngizokutshela ngokufetshelwa umfazi, ukufetshelwa ingodosi, ukufetshelwa intombi, ngize ngikunike ama tip ukuthi mayisefeka umuntu wakho umbona kanjani, udila kanjani naye. Kodwa kwanamhlanje ngizodila ngokwamasikandi, ngizolungisa kumasikandi ke namhlanje. And mangabe ungalunganga namhlanje kobe ngeke uphinde ulunge umasikandi. Uma ungalunganga namhlanje kobe ngeke uphinde ulunge. Awungitshekele lapho ukuthi sebebangaki lapho, ungitshele sebebangaki.
650.
Bangena impela ka abafundi ukukhuphulana ngoba maningi amaxoka angikhuphulile. Uyabona nje uma ngisathi ngiphathisiwe khona bathe ngiyakuhlebela ke namhlanje into engiyiphethe engiphathiswe zona. Khona bathe angifike la ngishaye iGcokama elisha, ngishaye lona nabalandeli bani. Khona bathe angifike ngishaye uKhuzani, ngimshaye ngimhliphizise ngoba vele ngidumile ngokukhuluma amaqiniso sengiyaziwa. Angifike ngishaye ke ngase nginikwa ama-factor u-10 wokushaya uKhuzani, nganikwa ama-factor u-15 wokushaya iGcokama. Kwase kuthiwa angifike ngishaye ngisho uKhehlelezi, ushabelani Khehlelezi ukuthi khona umcimbi weGcokama kade uxhasile, ushabelani uKhuzani ukuthi khona umcimbi omkhulu eza nawo wegcwalisa i-picnic laphaya eMoses Mabhida, angihliphizise. Yonke leyo ngeke ngiyenze. Awucabange nje sengishaya uKhehlelezi ngokuthi ubexhasa i-artist, sengishaya shuthi ngiguguzelane ukuthi angingaxhaswani emhlabeni, ngeke ngiyenze lo ntsambathe, angishaye umuntu. Awucabange sengishaya uKhuzani ngokuthi uza nomcimbi omngaka, nami sengiyashaya ngempela, ngabe ngisididi lapho futhi ngabe wayemina ngiyawubulala lo mcimbi kamasikandi, ngeke ngiyenze leyo nto. Ngeke ngiyenze, fuck off. Wena othi angishaye abantu la, fuck off. Mina ngizokhuluma amaqiniso la. Ngeke ngishaye umuntu. Sibonge nje kuyona indumandumane iyangempela ngokuxhasa i-artist mangabe lifuna ukubonga abalandeli balo nge-support. Sibonge, siyabonga lapho kwindumandumane, siyabonga lapho kwindumandumane. Phela umuntu ubenza into enhle uyambonga, sibonge, yabo, sibonge nje lapho. Bangaki manje mfana?
Basa 800.
800?
That's 900.
900 manje? Abafundi ukukhuphulana. Abafunda ukukhuphulana. Ngeke phela ngithi ngiyinkosi ngizokhulumela abantu abawu 500 kaimbu. Sengingavele ngifane phela nabanye abantu phela sengingavele ngihlekwe. 500 abakhuphulani. Bekubathi 1000 ngiyayiqala indaba. Ngeke ngikhulume indaba enkulu kangaka mina yokuthinta into esensitive kanje uMasikandi. Why ngiwuthinta uMasikandi? 1. Ingoba ngiyawulalela futhi ngiyawuthanda. 2. Ingoba ngumZulu, iwona mculo wethu esiqhaja ngawo. 3. Ingoba ngusebenzile ngine album yezikaBhaka zikaMasikandi. 4. Ingoba ngumenenjile umculo kaMasikandi. 5. Ingoba umnandi. So angizobuzwa ke inyoni mina la ethi ukhulumela ngamasikandi, wena ongibuza lo msisangana, fuck off. Awuboni ngumZulu mina? Awuboni ngumZulu? Ngibuza isambatheka mina, mina ngibuzwa lezi zinto lezi ezishiphile. Mina ngibuza ngento eyiserious empilweni mina. Yabo. Ingoba ngukhonzile futhi wona mculo omnandi, futhi abalandeli bakhona kwamasikandi yilabalandeli ekuthiwa bathembekile ngesingisi bathiwa ba loyal fan. Ya. Yilabaculi abalandeli bamasikandi, abalandeli abakwazi ukufela lo mculo. Uyabona kumuntu bekwazi ukufela into, ifuna umuntu ulawule ukuze umuntu angafeli into kanti uyifela ngo-wrong ehlonyekiswa. Ungafeli into kanti ubuhlonyekiswa. Sebefikile ku-1000 babaya manje.
980.
980. Abathi 1000. Ngiyinkosi phela. Inkosi phela ngikwazi ukuthi ngithembeleze nje. Ngizokhuluma into evuthwe kabi la, abafunda ukukhuphulana abantu madoda, kuyanyiwa manje. Ngizokhuluma into ahazi ikhulunywe mina. Ngizokhuluma into ahazi ikhulunywe, ngizonyakazisa mina, ngizobeka amagama ngqo. Angizili ukuyodidizela la mina. Ngeke kufanele ngisuke nje ngidle isikhafu sami kanje ne-shirt lami MJ ngivele ngizodidizela. Ngeke, ngeke ngididizele mina, ngizokhuluma into engqo. Kodwa before ngididizela ke ngiqale ngibabonge abalandeli bamasikandi. Abalandeli bamasikandi ibona abalandeli abenza umasikandi ube mnandi. Akuyena umculi owenza umasikandi ube mnandi. Into eyenza umasikandi ube mnandi indlela abalandeli abawusaphotha ngayo, nangendlela abapika ngayo, nangendlela abakwazi ukumela ikhawe lakhe. Iyona into eyenza umculo kamasikandi ube mnandi, abalandeli. Kahle kahle abalandeli babaluleke badlula i-artist. I-artist uma ulibona liqashwa ngemali enkulu, aliqashwa ngoba licula kahle ngemali enkulu, liqashwa ngoba linabalandeli abaningi. Okusho ukuthi abalandeli kwi-artist ibona bawo number one abalandeli. Balandeli. Ungaboni i-artist isenibiza o 50,000, hayi ngoba licula kahle. Uma kungathiwa kuyoko ukucula kahle, inqwaba amavukana acula kahle. Kodwa abalandeli, namhlanje ngifuna zazi umlandeli, nawe mlandeli othi uma uvula umlomo uthuka inhlamba, ubalulekile u-right u-wrong unjalo. Balulekile ngoba uwenza umasikandi ube mnandi. Nangathi manje fa
sebe 1.1k
1,100.
Yes.
Hayi ke sengingabanyisa ke manje. Sengingabanyisa ke. Ake ngiqale kanjena ke lento. Khona into engicela ukuyifundisa. Hawu ungasabi ungitshela fana phela sishuthi iTikTok nani nani siyaxoxa la ulive. Ulife usho ukuthi makumele uthi fuck off. Ulife into ekuthiwa iba real. Ngeke ngibabone mina abantu olife umuntu afuna ukuba serious kodwa ulife. Ulife awukushoot ukuba serious. Ulife kuthiwa be yourself. Ngoba khona abantu abangakwazi ukuthi unjani uma usekhaya. Kulife nje you must always be yourself. Kulife. Ngeke ukuthi ulife kodwa manje bese uba into engeyona. Hayi hlobo. Hlobo 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 wona ulife loyo. Yabo. Into engifuna ukuyicacisa ke la. Njengamanje abantu okuyibona bona abaqhwakele kumasikandi nabenza umasikandi ube lula ube mnandi abaqhwakele ngicela ungaqhemi la bawuthu endilento bayisebenzele abayiwinanga kamnandi bayiwine beshawa bayiwine bethukwa bayiwine behlambalazwa bayibinwe bevalwa bayiwine bevinjwa bawuthu thuthu wobani lapho iGcokama elisha noKhuzani ibona abantu labo kumasikandi abawukhiya bake babakhona phela sisakhula abanye okhiya awukho ukhiya ongathombi bafowethu. Woku ke uyathomba. Uyabona uthi uyavula usavula uthi uyavula kusenzeki. Ngikutshela mina ngokhiye bamanje babili. Into emnandi ngabantu abaphezulu. Awubi phezulu. Bengekho abantu abakubeke phezulu. And awubi phezulu bengekho abantu abakusaphothayo abasemculweni abaculi abazokusaphotha. Nabalandeli abazokusaphotha. Makuthiwa uyinkosi kamasikandi, iba inkosi yabaculi, uphinde futhi ube inkosi yabalandeli. Inkinga nje wabe uthu, kufana nokuthi labantu babangihlalo. Hayi ukuthi ngisho ngomlomo, ngisho ngento ephathekayo. Uma ungathi Khuzani manje phuma event kuzogwala ukuthi uthi iGcokama kuzogwala kuthi ngoba yindaba ibona abaqhwakele njengoba beqhakwele babakuhlala sokuthi ubani ngempela oyinkunzi noma oyinkosi nomunye noma ubastard babakuhlala njengoba bebangisihlalo ke bazokwenzani ke babakuhlala bazo activate umuntu nomuntu amandla anawo ngeke usibange isihlalo ungenawo amandla sokubamba thina sithi hayi inyoni nebangisihlalo ngoba nenyoni ziyasibanga isihlalo kodwa uthi uyayibheka inabalandeli abawu3 kodwa ibangisihlalo esikhulu uthola ukuthi umuntu bawu3 abalandeli kodwa ubangisihlalo nomuntu onabalandeli abawu10 million for instance umpatha ke lo Mawubangisihlalo zama by all means ukuba kwi level ecishe ifane nalowo muntu ngokwe level nje nange by look before ubeka ama point ikahambisana nalonto. So ngiqonda ukuthini ke manje njengoba ke uKhuzani benegcokama bebangisihlalo uKhuzani unamandla unamandla lamfana aqondeni naye bese kuthi igcokama linamandla aqondene nalo bese kuba khona abalandeli abasaphotha ini amandla akhe. Alright, uKhuzani amandla akhe noma yinini amandla ayafaniswa nesilwane, ingakho amandla asendlunkulu efaniswa nesilwane isilo, efaniswa nesilwane ibhubesi ngoba amandla ahlovayo. So kule simo samasikandi uKhuzani kunesilwane amandla akhe afaniswa nawo, negcokama kunesilwane amandla aso afaniswa nawo. Igcokama amandla aso afaniswa spiritually nebhubesi ngoba yindawo bethi ngiyadlova uzodlova and ibhubesi lisebenza ngani ngenkani lizodlova kuzoyithola futhi elifuna ibhubesi. UKhuzani akasebenzi ngamandla ibhubesi kuyena egazini, usebenza ngani uKhuzani? Ngamandla enyoka. UKhuzani unamandla enyoka. Inyoka njani amandlani? Athi dlaladlala ingqondo nje umuntu muthi nje wala 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 mudlala umnyoka umuntu muthi uyabo. So kuKhuzani nomthandeni kubhekene inyoka nebhubesi, kubhekene inyoka nebhubesi. Beke wayi understand engishoyo ngeniphinde bafuthe uqovo masikandi. Inyoka isebenza kanjani? Inyoka isebenza ngokukapturisha. Izani inyoka? Iyakubheka mayise ikuwina inhliziyo. Inyoka isebenza kanjalo, iyakubheka ikuwina inhliziyo. Kushuthi sikhathini lapho iyakapturisha. Ziningi inyoka. Nawe mhlawumbe endlini ikhona inyoka othandana nayo, yomuntu wesifazane okubheka bese umnika imali ungaqondile, omunye umbheke ugcine ukhipha into yakhe ungaqondile. Lalela, baningi abantu abazinyoka. Umehluko 11 abasebenza kuyona, 11 yokusebenza indoda uyinyoka. So uKhuzani usebenza ngamandla enyoka. Mane seqondela uKhuzani ukuthi uyimphathi waka SABC, umphathi wakuphi, umhleli womcimbi, wini. Mase niqondene uzokwazi ukuthi wala 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 ingqondo akulimazi ingqondo, ugcine usenzani, ugcine sewumsupporter to the fullest. Indlela ayidlala ngayo igame yakhe uyuye, ayikho into wrong ngalokho. Indlela isihlalo sakhe sobukhosi masikandi asibambe ngayo ngoba ufuna ukucaca ukuthi uye. Indlela usebenza ngaleyo power, hayi ukuthi unenyoka, kodwa ipower ekuyena ipower yomnyoka. Ngiyoyichaza lento one day isebenza kanjani. Hayi futhi ukuthi khona inyoka ayithathile waba nayo, into evele ngoba uhola abantu abahlukahlukene, yavele yazenzekela kuyena egazini. Nomthandeni alikho ibhubesi alibulala noma nani, ngokuthi umthandeni wayisholo yena wathi yena ufuna ukusebenza ngenkani, ufuna ukusebenza ngokushova inkani kwabanenkani. Ingakho amandla akhe uyabo umthandeni bengabe umvimba kwinto evele inyuka ithi, ivele inyuka ithi angakubamba akuthi umthandeni kuvuka ibhubesi elikuyena. Hayi kabi ufuna ukudlula. So umuntu onamandla ebhubesi awudlaleli kuyena ukumvala. Awumvali lo muntu, awumvali ngoba noma uthi uyamvala la mandla azo-activateka aphindaphindeke avele enze into enkulu kunalokho. Manje amandla kamthandeni-ke asebenza kanjani? Asebenza nawo ngokufuna isihlalo. Ukuthini na? Ukuthi bengabe seshilo wathi madoda siyakwenza lokho kuzokwenziwa ngenkani. Okusho ukuthi bonke abantu abathanda ukuphusha inkani bazomsapotha umthandeni. Nje abasebenza ngenkani bazomsupport. Wonke umuntu uthanda inkani and bese ebamba ingqinamba ethile, ingqinamba ethi kumele noma yinini uma ufuna unqoba ufuna ukusweka ube clean ayibambi lo ngqinamba. So uyabona-ke umuntu ofana noNgizwe, uNgizwe usebenza ngenkani ngokwesigebengu, usebenza ngo-7 ungizwe. Ngokuthi ungizwe usebenza ngo-7, ingakho bekwazi ukuphilisana umthandeni kanti basazophilisana. Ngokuthi ungizwe u-7 kanti uKhuzani akasebenzi ngo-7 uKhuzani. Kodwa usebenza ngani? Ngokumanipulator nje ukudlaladlala kuthi. Unjani uKhuzani ukwazi ukusebenza ngokomnyoka. Uyabona ke khona ke nawe ipolitiki lento yokukapturisha umuntu. Uyabona bengabe kuthi umuntu ukapturishiwe mfethu. U-president uyakwazi ukumkapturisha. Umphathi emsebenzini uyakwazi, alikho icala umuntu uma umkapturishile. Umuntu uyakwazi ukukapturisheka. So uKhuzani ke angakapturisha noma ubani ngoba uyakwazi ukulala phansi. Bese lele phansi uvela umdabukela. Kanti umdabukelani ucula kamnandi futhi enjalo. Umdabukelani bonke abalandeli bakapturishiwe. Ngenkathi manje ekapturishekile uKhuzani, bonke ke abantu including abahleli bomcimbi uzothi bekhuluma kamnandi uKhuzani bese bebona bethi lo mfana uyahlonipha. Ngoba ngeke ilanga mina ngiyamkhumbula ungizwe etshela mina ethi emhlabeni akamazi ukuthi ohlonipha njengoKhuzani. Ngiyakhumbula lokho. Ngiyakhumbula bayetshela mina ethi emhlabeni akamazi umasikandi ethi bamaxoko umasikandi kodwa uyedwa umasikandi ongqo uKhuzani ngendlela ahlonipha ngakhona. So that is why ngithi ke uma ngabe ungayi understand lento engichazayo uzothi mase ukapturishiwe bese wenzani bese uvesane wenzani wena bese uvesane wenza wrong kanti se ukapturishiwe kodwa umculo ayikho into wrong ayenzini. IGcokama nabo nalo ninabo abantu elibakapturishe ngendlela yabo noKhuzani unabantu abakapturishe ngendlela yakhe. Ubalo wrong la umuntu wrong umuntu ovuma ukukapturishwa kodwa uKhuzani njani yena uright bengabe capturisha uright bekapturisha kodwa ke ngibonga mina ukuthi yonke into eyenzakala emculweni kamasikandi yenzani iamaqhawe kamasikandi alala ayajabulela izinga lamadoda awu-2 umasikandi awubeka kulona ngeke ifihle ngicela ivare mina. Uma sikandi usekho kuleya level yembadada njengamanje. Uma sikandi usuki level ephezulu kakhulu ngoba uKhuzani ufaka isitayela sokuthi uma sikandi awungena emozisi mabhida akuswenkwe akwenziwe angingena emozisi mabhida akungena ngemali kwenziwe yonke into. Kwazothi umthandeni wafaka uma sikandi ukuthi akuswenkwe uyabona wenza isitayela sokuyaphesheya. Sikwaba ukuyaphesheya wakwenza kwaba into enkulu. Kade kaqala kuyaphesheya kodwa kungathi shu kuyaphesheya. Sekwaqala nje omaqhinga hadeke obani beyaphesheya. Kodwa uqede wayaphesheya umthandeni iphesheya namkwa ngathi ngilibona kabusha. Kangathi ngiyaqala ukubona umfulo uyaphesheya. Ngoba yini? Intathi beyithinta umthandeni ivele ishintshe ibe yigolide. Ngokuthi lento kamasikandi ithinta amaqhawe asalala. Then amaqhawe asalala. Ayaba supporter labafana ngoba abongani abonga ukuthi bawuthatha umasikandi bawubeka kwelinye izinga. Mina ngicelani ngicela whoever ohulumeni akabe fe ohulumeni angavumi ukudlala le nto zokukapturisheka ngoba labafana laba lento bayidlala ngokuthi isinkwa sabo futhi umsebenzi wabo. Umuntu ohulumeni o in charge for wonke umuntu akazame ukuba fair. Angabonakala umuntu ohulumeni esechema neGcokama noma esechema noKhuzani angavumi ukukapturisheka umuntu ohulumeni. Akaqinisekise ukuthi uyabalansisa ngoba siyathanda sithandi labafana selephezulu kakhulu ngomasikandi. Bawuthathe bawubeka kwelinye izinga umculo kamasikandi. Kodwa mase kwenzakalani indlela ayidlala ngayo uKhuzani igame yakhe nomthandeni indlela ayidlala ngayo akufanele kube sengazi ukuthi uwrong uKhuzani bedlala igame ngendlela yakhe. Akufanele umthandeni bedlala igame bengazi ukuthi uwrong. Isibonelo nje khona umcimbi omkhulu nami ngizobe ngikuwona lo wepicnic wokugcwalisa i-picnic lapha emozimabhida kaKhuzani. Ngendlela uKhuzani ahlaniphe ngakhona ukwazile ukukhuluma wanegotiate nomthandeni. Umthandeni wa-realize late ukuthi hayibo angeke ngiyamcimbi umcimbi kaKhuzani futhi mangiyakuwona ngiyamnika indondo e-advise wabanye abantu uyayibuka lento ukuthi hayi-ke nami ngilwela isihlalo. So sengisaphotha umuntu ekumele athathe isihlalo ukuthi ngithi akasithathe ngoba vele phela leya picnic mangabe igcwalile yaba njengoba izoba successful kangaka vele igama eliphezulu likaKhuzani umcimbi wakhe siyathanda asithanda. And into engiyithanda kuKhuzani kakhulu, u-business minded. Uyazi ukuthi any move funa ke kungena imali. Ngiyayithanda kaKhuzani ukuthi behlele imicimbi emkhulu bese a-understand ukuthi ekugcineni funeka kungene imali. Asho athi hayi, enimali ayenzayo futhi reasonable. Emcimbini yamanje sengena ngo-3,000 emastadium, ngena ngo-1,500 emastadium. Kodwa umuntu besathi ngenani ngo-150, ngenani ngo-200. Ngeke phela kuthi ngo-1998 kwangenwa ngo-50. Kwaya kwaba wo-100. Nanamanje emcimbini wo-100, guys. Lapho nje we need to be very fair. UKhuzani usebenza imali ngokwamandla akhe, which is very good. IGcokama lenzani lona? Lisebenza kakhulu ngenhliziyo ukucabangela ukuthi hayi, bayangithanda abantu, bayawathenga ama-CD, bayangihalalisela, abahlangane bezongibonga. UKhuzani kodwa yena wenzani? Bayahluka-ke lapho. UKhuzani usebenza imali ngapha, IGcokama ngapha lisebenzani? Lisebenza ukuthi ngiyabathanda abantu. IGcokama ngelinye ilanga ngeke ngithuke mina bangathiwa abantu baphe ama-CD alo mahhala. Ngendlela elibathanda ngayo abantu, lithanda abantu lize liyidele lona. Kanti uKhuzani uyazi ukuthi kuyasetshenzwa. Makuhlela umcimbi, funa ngingenwe ngemali eloKhuzani ukuthi mabhidi, ngikushayela ihlombe kaKhuzani, u-business minded ngey'lambi iy'ngane zakhe one day. Ngey'lambi one day. IGcokama lingashaya abagcwala abantu lithi, bese kuthiwani? Kuthi hhayi, bekade nje sibonga umacekeceke. Hhayi, besibonga ukuthi ngibuyile. Hhayi, benginibonga ngokuthi nenza hhayi. Yonke nto IGcokama efane nami. Mina ngikhule ngithatha imali yokugcina ngipha abantu, ngibanike. Kodwa mina ingamkhona ezongiyiza kumina. Ngokuthi abantu bangibone ngiphisana ngemali bese bethi hayi uKing Bhaka uthwele. Kanti cha, hayi ngoba ngithwele. Ngithanda ukuthi engathi umuntu angangakhipha lutho ongena kuye mina. So IGcokama ngendlela elibathanda ngayo abantu umdlalo. Kanti uKhuzani ubathanda kakhulu abantu. Kodwa ekugcineni uyazi ukuthi kuyasetshenzwa futhi. Uyazi kuyasetshenzwa. So nje ngeke ngize ngandi ngamazwi abaningi. Ngoba ngeke ngiloke ngithi hayi ubani nje mangathiwa sibanga asibala abantu abakhepitalishiwe baningi kakhulu abantu abakhepitalishiwe kuya ngokuthi umuntu ubakhepitalisha kanjani. IGcokama linabantu abakhepitalishile, uKhuzani unabantu abakhepitalishile. Why bekhepitalishe? Yingoba babanga isihlalo and uKhuzani uyasilwela lesihlalo and ngempela uyakudeserve ukuba yinkosi kamasikandi and neGcokama liyasilwela ngendlela elilwa ngalo, nawe liyakudeserva ukuba yinkosi kamasikandi. Mina sengifuna ukubona ukuthi ubani oyogcina kulazi insizwa egqobe uphondo. Loyo agqobe uphondo kuphele ngayo uyobe sesithatha-ke isihlalo. Kodwa ke ngabe kusabangwa, akekho kuthiwa usiphethe isihlalo ngoba babanga ukuhlala kusona. Kodwa mzwane kwakhona oshona phansi kobe usesithathile komunye. Kodwa kuKhuzani ungasithatha kunamaqhinga kakhulu. Uyaboma kukwazi ukuqasha IGcokama and IGcokama ngampela ubone ukuthi liyeza emcimbini kube mnandi kube njeya. Hhayi, uhlakaniphele uKhuzani. Kwakona ukuqasha IGcokama nje khombisa ukuvuthwa kuKhuzani. Khombisa ukuvuthwa kuKhuzani. Hlakaniphele kakhulu ukuqasha IGcokama. Omunye umuntu bezonjani? Bezolivalela IGcokama omunye umuntu. Alivalele. Bese livalelile ngoba linamandla liyibhubesi bese liyafika liyadlova. Kanti lana uyaqasha. Osho ukuthini? Uyawaqeda amandla ebhubesi ngoba nje beqasha uncisha amandla wokudlova. Phela umuntu ibhubesi leli eliraydi elinepower nami engingagijima nalo. Kodwa uKhuzani indlela asise ngalo ngendlela anomnyoka obumnandi kaKhuzani uthi hayi ngiyakuqasha. Ufunani? Ufuna liyiqoshe lona. And imali iqosha lona, akusekho umuntu ozoqhamuka athi abaculi bayavelelwa. Nale strategy uKhuzani aqhamuke nazo, hayi kodwa inkunzi kodwa umfoka mpungosa. Uyabona istrategy esiqhamuka ukuthi angashiyi ukuthi ngishiye obani, ngithathe obani, athi ngibheke abalandeli kuFacebook. Cha, winja mfana. Hayi winja mfana, winja, 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 winja. Wathi hayi ngibheke ukuthi ubani umuntu onabalandeli abaningi kuFacebook. Bese yathatha. Manani chazele uKhuzani. Uhlakaniphe kakhulu lapho. Kodwa ngicela ukwazi lokho. Bayakwazi, ama-followers ayakwazi ukuthengwa ngelinye ilanga, futhi kwazi lokho mfana, ayakwazi ukuthengwa. Into engathengeki ama-reaction, umuntu nepressa khona athi like, ayithengeki kuleyo nto. Uma upressa u-like, upresswa kanye u-like, ngoba nama-commenters, uyakwazi ukukhomenta nga-100 uwedwa, ama-commenti njengamaba. Into ekwazi ukupresseka ama-reaction, ngoba uma upressa u-like, uzowupressa kanye u-like. Uma uphrese uheart, uzowuphrese kanye uheart. Awuphrese uheart aba u-30 uwedwa. Ngelinye ilanga ngiyocela mina Khuzani ngoba ngiyabona uhlaniphe kakhulu yinkinga. Ngelinye ilanga ungathathi ngokwama followers. Thatha ngokwama reaction. Ngoba ama followers khona ongalala avukise nemiliyoni kusasa. Ama followers ayathengeka. Mangabe ningazi athenga kanjani imali ngizonitshela. Baningi nenyanga eziwathengile. Uyabo. So ngimshayela ihlombe ke umthandeni ngokwazi ukwenza umcimbi ogcwale kangaka e-workshop ungahlelwanga isikhathi eside kube nje less than a week wathi ngiya welcome e-workshop cha mfana hayi uyinkinga kodwa mthandeni fuka abanqele umshozi maphela kwaba nenkani uyisha mfana ngicela ke ningabalahli labaculi abasemva kweni ningabalahli madoda ngoba dlwani phambili nje bafukuleni ngoba bangabe ningabafukuli nibalahla ukhona ozothayima avela abafukamele bese bonke bethuka omunye umculi. Kodwa ngicela namhlanje abalandeli bazi ukuthi abalandeli abalandeli umuntu balandela umculo kamasikandi. Ungaboni belandela umuntu ingoba lo muntu bayambona ukuthi uyiqhawe bese liyamlandela umuntu. Ngoba bonke labaculi abocula emcimbini abahambi babekuzocula balinda lamaqhawe uthu. Okusho ukuthi ngempela uma uhlela umcimbi ngiyakuthayimisa mina. Uma uhlela umcimbi nje umidlimen njengami. Hayi. La maqhawe kubalekile ukuthi uwabalansise ukuze wena ube ubaba kubona. Yabo. Kubale ukubalansisa amaqhawe ukuze wena ube ubaba kuwona. Kodwa hayi ukuthi ufaka wonke wonke baningi kakhulu abaculi. Awukwazi ukufaka wonke wonke emcimbini. Cha. Le strategy tampokungoso ngisithande kakhulu mina ngoba silimithile and akekho umuntu ozokhumpena nozolwa ngoba befuna ukulwa aqala sebenze kuqala. Ngoba phela khona masikhulume iqiniso emcimbini. Khona abantu abaculi ekumele bakukhokhele ungene emcimbini kuyocula. Bese kuba khona abaculi ekumele bakhokhelwe ngokuya emcimbini. Abantu abayazi lonto. Khona abaculi ekumele bakhokhe because ibona bayokwenza promotion kumele bakukhokhele emcimbini. Khona abaculi ekumele bakhokhe. Onjani umuntu okukhokhela ukuya khona? Umuntu ongena abalandeli ufuna kukhokhelwe ngoba uyenjani? Uyozimaketha kubalandeli babantu uyakukhokhela. Bese kuzoba khona umculo okhokhelwayo. Onjani okhokhelwayo? Onabalandeli ngoba labantu abazongena bazokhokha more than le mali ozomnika yona. Uyacabanga uma ubiza iGcokama lizongena nabantu abawu 2000 nabantu ungena ngo 150 ake uyimali uyibale nomali uthi 150 times 2000 noma ningangena naba 1000 uthi 150 times 1000 imalini leyo bese uyasuka wena uzonika u 30,000 uyazibo. Lapho nje it's really unfair. Kodwa ngoba phela kusuka umcimbi ohlele wena navumelana, nabonisana, nasign i-contract. And lento yama-contract emcimbini ibalulekile ngoba uma kukhona i-contract akakwazi umuntu ukulala avuke esekhulumeni into. Uyabona? Cha bengicela ukuyibamba lapho nje okwamanje ngamabomu siyoqhubeka nayo ngelinye ilanga. Thank you very much igama nguBhaka isibongo kanzima bathi ngihambile ngibonile ngizenzile bathi wathi into uBhaka udakwe yini umfana mnalo phoqaphoqa imiza yabafokazana ngothola lodwa namentshise ithuluza ngapi ngifica ensimini madoda bathi kushubileke manje nguma favuke njengethe ngabane nguNobhaja ogwajayi ogwajayi gululi ngufoka makhandakhanda inyoke namakhanda amabili elisithanda kuzazana inamba yami ithi 0798130260 athi umuntu King Bhaka uyisheshisile inamba bungayisho ngani kahle awukahle wena. Oh, phela manje sibi inamba uyakwazi ukuhlehla uphinde futhi ulalele ngithini yabo. Inamba iphindwa emoyeni uma uzobhala phansi. Le nto engiyenza la le video izoseveka ku King Bhaka Nzama page ku Facebook. Izoseveka le video uzoyithola noma yinini. Thank you very much. Ngiyabonga bafethu, ngiyabonga Khuzani uyindoda mfethu nuphethe umasikandi. Ngiyabonga mthandeni bafethu niyindoda nuphethe umasikandi kodwa anifikanga kalula lana ikhona madoda. Ngicela ke nalabo abaphansi abaculi abasafuna ukufika lana ikhona nibafundise isibindi elinaso. Kodwa wena Khuzani uright impela ngoba usebenza ngomqondo othi awube inyokana kanje. Uright impela inyokana baba iya capturisha futhi akufanele bakubalele abantu ukuthi ukhepthashe bani awukhepthashanga bani. Ngoba ngisho ipolitiki baba kuyakhethelishwana kuze kukhishwe nje imali ipolitiki kuthenga ama-delegates ukuthi akavotele ubani. Impilo leyokukhepthurisha umuntu owrongi yilo ovuma ukukhepthurisheka. bese ngothi wena mthandeni lo 7 wakho baba ngishiye igebenge emajele ziyaphakamisa ngawe ngoba vele igebenge baba sisebenza ngo 7 akufanele uma uvalelwe bese uthi hawo ngivaleliwe ngabe uyisididida ukudizeva ukuba phezulu kodwa the more ufohla khona into evukayo kubantu kuvuka ngisho ama spirit amaqhawe ingathi ukuvuka nokhuzana uphezulu imoya yenu ibisi yenza umdlalo kamasikandi ube mnandi umehluko nje into emnandi ngomasikandi ukuthi kamasikandi ayikho isikhathi engathiwa abalandeli bakhuzani bahlasele umlandeli kamthandeni cha ngicela ukubonga akuhlaselwani akufani njengase matekisini nakuphi nakuphi la ukuthi makuphanjwe nemase kuyofakwana lomshini la kugcina la impela khona ey'thupheni ngiyabonga kakhulu madoda ngeke ngikhulumeke ngabantu abezinto enhle ukhehlelezi nje lento ayenzela ukuxhasa iGcokama waze walanda namanye amakholwa wawayisa laphaya sikushayeni izandla lokho kuhle kakhulu ngoba ukuxhasa laphaya mfethu i-artist ukuthi kuhlangane kahle yonke into ibe right ngiyabonga mfethu nabalandeli ko-Facebook ekade push bethi unamandla kodwa mthandeni mfana ukwazi ukukhethalisha inyanga idansela yabona isiginci cha uyinja mfana ngiyakuvuma mthandeni mina from today I respect you mfana ukwazi ukubamba inyanga uyibambe ngamasend bye bye